Ngicela Nkosi, usengiyacela. Ela Nkosi, ubasihele. Amandla ngiyawadinga. Sihiyele. Ngokuba izilingo zingirhaqilene, ngizawuhluleka uma ngingedwa, ngizawuhluleka uma ngingedwa, ngizawuhluleka uma ngingedwa. Awu, awu, ngizawuhluleka uma ngingedwa. Ngizawuhluleka uma ngingedwa. All right. Ngizawuhluleka uma ngingedwa. Ngizawuhluleka uma. Let's act namhlanje, Tuesday. Ah, fuck it, man. It's fine. Let's release it right to the, even right now. Actually, let me speak to that. Ngizawuhluleka uma ngingedwa. Ngizawuhluleka yabo magu nginge. All right. Righty then. Danko. Ayike isukileke ayisajikike uma isinje. We are here. Magi, let me fix the thing on my bob. One second. Yeah. Danko. All right. So, we continue the feedback shows. What dage? I promised to do my packs, cheap stuff. So I tried my best to find the smallest packaging I could get. Tried my best. Tried my best to find the smallest packaging I could get to try and entertain this thing. Right? What did I say? I have to read what I said. I must keep my promises. I say the opposite. I don't work like that here. We don't work like that. We keep our promises here. That is more. Aha. 1 second. I'll tell you. I just need to read it. Rot. Oh, Danko. Yeah, in Yaswa. Mm-hmm. All right, so we said we're going to be making something for people, né? So Vuaniso, Ugandi. I can do that even now. Ah, that's fine. I can give you, let me see. I can even put 4, 5, Timbo. I mean, it can fit in this small thing here. So Eta Uvelabashele, just right. So I said I'm gonna do a pack for 150, and all right. Let's do it that way. I can only fit 4 then. Then I'm gonna give you Uvelabashele as a gift. So it's going to be four things. How much? Oh, 250. Most definitely. Because if I put Amatunes, ha, the money goes up, chief. I know what I can do. We leave it that way. Right. Long leg. So today I want to, where the fudge Picasso is that? Yeah, actually that's a good pack. You know what? Let me release it at 150. I'm happy today. I'm happy today. Very happy. Very happy today, bro. Extremely happy. Let's do this. Take a picture. That's the one for 150. The moment I put the minimize Amatunes, the money goes up on half and fun. We know what we can do. Yeah. So I keep my promises. While I'm doing my promises here. And yeah, this is too big, but for my half. Fuck that shit. Yeah, I'll give you this one. Let's engage with me. I'm here today. If we've done any ritual with you, eh? If we've done a ritual now, regardless of the ritual, whatever ritual it was, come and engage with me. Come and engage with me. I am here. There's a huge difference between a ceremonial situation or a ceremonious situation and a ritual. Totally different things. Ritual. Senze into, samosha, sesiyaqala-ke manje, sesiyalungisa. Ritual. Alright. Senze lokhu, kwangalunga, sitshela ukuthi sihlakaniphile, manje sesicela uxolo. Oh, okay. Yenza lokhu, I never thought ukuthi it's gonna come back to bite me. Now it's biting me sharp. So sikwenzileke, asikwenzeke. Then let's see. Ritual. See? Alright, noma thina singumndeni wonke, inani. Something happened. Ritual. Ngaphunyelwa iy'ngane, ngabulala iy'ngane, lungisa ini. Nani, now ingane zami ziyangihlupha, ngikwazi ukulala in ritual. See? Righteous. Ritual. Righteous. Righteous. Actually, you know what? Let me put the pink sauce as well here. Let me put the pink. Can I fit it? If it fits, it goes in. If it doesn't fit, sorry, man. Shame. Sorry, man. Shame. Sorry, man. But. But they've got the green one. The green one is very strong. Got my Japanese incense in there. Right. Dango. So, promise. Actually, I've added from the promise. Make you one more. Then I'm going to take pictures. And then we are in the game. Yeah. Right. So, I want to engage with those people that we've done rituals with. I mean, I'm not to look at me and then get, oh, man, he got John. Fuck that shit. We prove it. We prove it now. I end up on the next week. Fuck that shit. Because if you can't prove it, that means you're a liar. Manga. Talking shit. So, we don't play that game. We do not play that game. We engage with those that we help. We can't say we are lashwa. Ebese kuyathulakala. Umbhedo loyo. Umbhedo ke loyo. Alasho hayi. Hayi 100,000 land. Akho ke umuntu adayisa imoto. adayise ini imali ingane zesikole ingane zesikole akasa ingane yakhe nani nani hey yazi ukuthi icala lelo emsamo nayazi lokho are you guys even aware of that ukuthi icala lelo emsamo elimbi kabe elisazokufica into engiyithanda ngomsamo kuthiwa amacala abazali awela kubani hayi injalo nje you always hear me saying ukuthi abadala will always remind you as well ukuthini yabo ukuthi uzele oh bayeke mntanami bayeke bayakhohlwa ukuthi bazele it's not me isinto oh somebody be calling me oh okay I didn't even hear that the phone why is it not ringing when someone calls me Hey champ.
Hey, how's it cool?
Hey sharp man, skip on.
No man, I called you by mistake.
oh sharp. No, yes. I'm not stressing. Yeah. I'm busy with a little show like Yana. But your things are done, eh? All of them.
Okay.
Yeah, you know me, you know I know how to maneuver my way.
okay.
Yeah. But you'll let me know when you are back, ne?
Yes.
All righty, shop shop.
Right. Okay, sure.
Did you get those things I said you must get?
I'll get it when I arrive that side. Just the salt, right?
Yeah, Ima, are you driving or what's that? Transport, public transport?
No, I'm going with someone.
Are you guys gonna go past Pretoria?
No, not Pretoria.
Oh, you're going the N what? A. Okay.
Yes.
It's fine. Because Benzo's come through, I was gonna meet you guys anyway in Pretoria and then but it's fine.
Yeah.
Agna Flo, okay. I'll see you guys when you're back, ne?
Okay, alright.
Alright, thank you. Ta. Yeah, let us engage. As kwazi weba fethu, uthi uyilasho. Ebese ungabi nethuba lokhuba. Nomuntu okulaphayo amasimba lawo udodi loyo amasimba lawo guess what emsamo o emandulo abantu babehamba bayohlola babehamba behlola nani baphume nani nento la ekhaya whether imbuzi yini nani what depending on the severity of the situation ha nje giwe lapha bese makhona ini or inkinga nani kwese kuyabuyelwa kuya khona that is why izinto zazenziwa phambi kwenkosi ngemvumo yenkosi kuphi ebaleni athini manje amaxhosa ehlanzeni hayi amaxhosa asebaleni ehlanzeni amazulu phambi kwawo wonke umuntu esigodini kuthiwa indaba idikidwa amakhosi kandini come on man abanjani laba balapha namhlanje angawazi nanokukhuluma nomuntu mina the one person I don't entertain umuntu engimsizile yakugoda ebese yena wahamba lapha kaDebe wenza lo shit wakhe noHadebe ebese mase sishaya isijampile athu Hadebe ayengeke buyela kuloya muntu angikusizike lapho mfana angeke ngize ungijwayele amasimba angeke ngiyenze lapho fuck you naye futhi loyo Hadebe wakho ngeke ngize ngiyenze leyo nto mina ngeke ukuboneke lokho ngeke nje ngize ngiyenze because that person is basically telling you ukuthi I was here to use you for you to kickstart or to use you as a stepping stone that's basically what they are telling you ahamba aye kumfokazana bese kuyabhedwa ngoba phela umfokazana soza lapha ingangenkosi ngeke nje ngikhohle Kohlwa njengesidomo nje esikoleni ain't never gonna happen and there's a huge reason for that why ngoba yeyaswa because ekugcineni umuntu nomuntu kumele azazi mfethu you always hear me talking about things such as practice what you preach. Why? Because awazi ukuthi uthi wenza into kodwa ukwazi ukuyimela. Something is wrong, chief. Something is definitely wrong. Most definitely wrong. So I continue with my feedback shows. Angilali. The number is always on 071-947-3477. The number will always be on. Because we want to engage with those that we don't, we've done rituals with. We need to engage, Baba. Kuthuleka kanjani? Shuthi umhlola phela loyo. Umhlola phela loyo makuthuleka. Well, was it that day? No, it was before that. Engage with us. We are here. 071 bani kanje 947 bani 3477. Engage with us. If you've done any form of a ritual with you, we are here. Let us talk. We need to engage. Kumele baba. Awukwazi mfethu ukuthi wenza into ebese usuyenzile awusatholakala umhlola ke loyo. Isutra ke leyo eputra mfana. Sutra nje eputra leyo. What about le angani yabantu oyithinte ngezandla zakho? What about le angani yabantu oyenzise le nto oyenzise yona? Hayi, waza uzo manje le bayithanda bathanda lo ukunquma imbuzi. Imbuzi eyavelela imbuzi, iyavelela imbuzi. Yo yavelela imbuzi Jova. Aw imbuzi inkosi yami. Ayikho into eyavelela njengembuzi. Awaza soyihlaba imbuzi la emanzini so vuma idlozi awu ayi oba nemhlola yayi ezinye imbuzi zibulawa ziboshwe kabuhlungu uzingabanga umsini nani bese bese nithi into enhle le. Hey we bafethu, hey ngoba futhi kulo mhlaba esiphila kuona. It's a very sad situation. Very sad situation. Very, very, very sad situation. We can't find ourselves in that. The phone is on. Engage with me. I'm here. Yabo kunjalo. Don't worry, but don't mind me. I'm looking for somebody. Sengakhohle igama lakhe. Yho Jova. Too many people. Igama lakhe nje sengalikhohle. Uzomthola kodwa, don't stress. Oh, you know what? Let's make it interesting. I like to make my shows very interesting. Not just abantu engibasizile kuphela. Nalabo engingakazi ngibasize. Let us engage about that ritual oyenzile kodwa kwavele kwabheda. Let us engage about that ritual oyenzile. Izinto zaveleza wavele kwafase kwaba uthi mthaqa. I don't only engage with those I've helped. I also engage with those that I've never helped. That's the whole purpose of healing. That is the whole purpose of healing. Wonjo wakuba ikamala lo sizwe. Damn it. I will find it, don't you worry. Yay! Let us engage. We are here. Okay, I'm going to find it under that guy's name. I'm here. Yay, shit. Right. Darcy, told you. I'll find it. I'm here. Let us engage. Talk to me. So since it's a... Yay, yes. This person's not even expecting me to give them a call. So I want to engage with somebody. I want to engage with somebody that had a very unique situation, but most common. I can tell you, John Woodsy. Ushade, umdeni, lomdeni ungakufuni. As umuntu wesimame. As umuntu wesilisa, we don't give a fuck, but these things happen. You know? These things do happen, by the way. So, yeah, bro. We need to engage. So about 2 or 3 months ago, Ban Manch, what's it, April now? I mean, what the fuck is it? September? Shit. Time flies, ne? Let us engage. We need to engage and hear. Can't just keep quiet. Mhlola phela mase kunjalo. I keep doing my packs here while I'm busy with this. Talk to me. I'm here. Now it's like I see 6 years. Oh, I love I call. Young, I call God. What have been both men and God? What's wrong? The bully bad. Tololo. Let us engage. 071 Bangosh 947-3477. I am here. Talk to me.
Yeah. Okay. So this one was wrong. Right.
I'm here. Talk to me.
But if I put 2 of these, money goes up. Fuck that shit.
Talk to me. I'm here. Yeah.
Those are on true pass. I don't know why. But let me just call her. I don't know why.
Let us find out. Let us find out why. Only God knows.
Doesn't work anymore. I get. I'm not seeing you.
Let's try again.
Oh, I know who to call. I'll call the guy.
Talk to me. I'm here. Zero 7194 Bunny 7-3-4-7-7. Talk to me. I am here. Now, it's like I was 6 years. This is the opportunity, dude. Boba, if you catch me on my private time, you will pay for that session. Yeah. Engage.
Good evening, man, man, money. Am I calling the right number? Yes, I am. It's called this champ. It's called the champion. England. He's on the call.
Let us engage. I'm here. Talk to me, Baba. 071-947-3477. Talk to me. Remo. I'm here. Let us talk, let us engage.
Let us engage. I'm saying that. 3. Put it here.
Talk to me.
Yebo. Oh, Nkosi Yami.
Jova. We are here. We are here, Chief.
Engage.
Yeah, I won't guess. Because if I start calling, I mean, I can call many people here, bro. Yo. Engage. Neasha. Talk to me. I am here.
Yeah, Bonkosia.
Oh, all right. Let us engage. We are here. Yeah, Bonkosia. Zero seven one nine four seven three four double seven. Talk to me. I am here. Lo mhlaba uyehlule mangibuyele Zion. Yey. Mhlaba ungehlule mangibuyele Zion. Let us engage, Baba. We are here. Hey guys, I've just got a very bad idea. We are here. I want to see something. Actually, you know what? Let me go to 4 years ago. 1 second. I want to do something very interesting. We go straight to the bottom to do something. Something. Talk to me. I am here. I'm not saying I said, oh, Majum, oh, yeah, oh, yeah, I Gunjani, what shall I do, Mama Wafu, Tamalangab? I am here. Yeah.
Yay.
Yeah, bow. That's right. Talk to me.
Yay.
Go, 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 I want to go to the bottom. Very, I want to go 4 years of fine. Let's see how far I can go. Ah, there we go. 2018. That's actually 6 years ago. Who was this? Saying about Kota Bonke Labandu. I'm here. Talk to me. Arabu. Yay. Nyash. Aye. Lungi leg. Go by Nyash. Then yeah, let us engage with Abazofi Banfundis. Mina again, I got no time for that. Now I was a fool. This I just moved to Zuzuzi. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ah, come back, Shagota. It's in Ingilo's lab. It's in Ingilo's lab. My little lot of seal up in New York. I'll fully say New York. Aye. Sagas Hubella, Yakita Gilav, it's out in Tindel endot. Yas in Kulumaan, in Kuluma, Gangangangel and Duzan, Amarichwad. Gay, Gendo, eh, Miss Sabins, Rashlachains, why? We are born. Minding it, I? Now, it's not as a 6 years. Oh, figure one, but why you shall be boozed, I wish I were caught. Go bed. No more winds are in, a 16. Manje ngikuthinta ngoba ngiyakwazi ukuthi lezi ziyakuthinta zikuthinta emanonini. Ingakho ngikufonela ngithi hayi nikhona engimaziyo ozoyichaza lento ngoba ngiyakwazi ukuthinta emanonini le emsebenzi nosiko. Manje awuchazela umuntu ongakazenzela lutho kodwa ofuna ukwenza utho ngesimo sakhe. yini ekumele aqala iqaphele before agijima ayohlaba imbuzi. Ngikuthola ungalindele ngoba ngiyakwazi. Hayi, ke phezulu ungaze phela uze ujule kuze kweqe, ngiyakwazi phela wena. Yo. Mhlambe mhlawumbe asiyengqokude baba. Onjani umuntu noma umsebenzi onjani lo okudingeka inyongo kuyona? Usebenza onjani lo ongayidingeki inyongo kuyona? Onjani futhi umsebenzi okudingeka ukuthi wonke umuntu abe khona? Ebese kuba onjani lo okudingeka ukuthi nje kube nje yilabantu bakulendlu kuphela? Hayi! Yazithulela nje na namhlanje ngihappy ngempela yabona ngihappy ngendlela ejabule emangalisayo hayi akunalutho yabona mina ngiye ngithi mina kunodaba oludinga umndeni wonke bese kuba khona udaba olingabazali bakho akufani yabona ngoba ungeke uze ube mdala kunomzali wakho emsamo khona into edinga ukuthi umzali kube uyena oyinqandayo ebese kuba khona into edinga ukuthi umndeni wonke ube khona semangale yayibonake loo nto so ngithinta ngaleyo hlonze nje kuphela. Awungiphibhakede lotho lapho. Ehhe. So, hayi. Ngiyakwazi, uyunqende nanokulokhu nje. Hayi, kuleke. Alright. Mfakile. Othe ayincane lokho. Hayi. Naye akunalutho. Akunalutho makhosi ngiyakuzwa ukuthi ngikuthola ungalindele. Thola kahlulele. Yeah. Ngisho ngamabomu leyo nto ngoba kunomuntu ongazi ukuthi indaba ngisho njalo. Kodwa mase ngithi iwele lami leli likhulumayo kwezoqala bese kuvula amehlo uthi hawu. Bangithi iwele lami leli likhulumayo angidlali. Kodwa ke ngelinye ilanga bayakubona lokho. Uke wasibonisa likazi kodwa lapha noma udlula. Wagcina ukuya ngesikhathi sihamba nawe. Hayi, number 1, hayi. Kulungile. Umtshele uma uphunda umbono uthi ngifuna into zabo. Unjani kanti lo gogo? Hawu. Gogo unjani lo ngathi awazi ukungibhekelela? Hawu. Damn it, man. Hayi. Uyazi ethi mina ngikha phezulu ngoba ngisuke ngifuna ukuthi umuntu azixoxele. Akungabe ngathi kusho mina hayi. Ufuna umuntu azixoxele. That is the whole point uma ngenza i-feedback show. Ngoba ngifuna ukuthi umuntu kube uye ozosixoxelayo. Azi ukuthi hayi manje isho lokhu umhlola phela loyo. Ah umhlola ke loyo umhlola wangempela futhi. Yeah. I know akunalutho okuhle lami kulungile niphile lapho niyazo isakhala unkosikazi uthi hawo idrink yakhe namanje awu Jehova msindisi yamos uthi hawo se give up la useyakwazi wena awu yakhala kuthiwa 2 years awawo kahle bu all right Baba. Bayindikela. Hey, a very strong somebody, ne? A very strong somebody. Hey, chief. Hey. Hey, hey, hey. Hey. Talk to me. I am here.
Yes. What's guys? Tell it to her. Randall feedback. Nice feedback for Richards. Ngithi nawe masingakaze sikusize call me kodwa uzobona ama comment lapha iceleni sesingekho live umuntu efuna ukuya ngasese into yokukhanya yenziwa kubuka wonke umuntu baba asinazo leso sikhathi engage I am here baba yey inkosi yami Hey, my daughter. Mhlabeni. Talk to us. We are here. Manje ngoba ngigabula lalo igama lakhe mfethu. Eh? Hey, sengilikhohliwa ngempela. Ufuna ngilokhu ngifrelo yena manje igama lakhe sengilikhohliwa ngempela.
Lo sisibona lo. Lo yingane eni eze emshapeni akaphuphuma na loya
igama lakhe hayi sengilikhohliwe mfana ngifikele uyena nje manje igama lakhe esengilikhohliwe ukuthi ubani honestly sengilikhohliwe we are here talk to me yebo nkosi yami Now as gakazi sikusize sila Right yes it is born Exed yebo ninjani wema ngiyahluleka ngempela but ngiyathemba uNkulunkulu ningilothi yebo sikhuleke makhosi yebo is the black race stuck in the human evolution
Bayade kehlalame ezonkhulu yebo cela ungasibulali kakhulu ngamaphrayisi uze yeah hayi lokho ngiyakuza kodwa lo kwezinto zabo zaseJapan hayi ngeke ukubani ye I want to do something cheap but mind you, I don't have the packaging for cheap stuff that's the thing I don't have because even now look it's fine this I can do for 150 it's okay this is just there but my ngaqala ngafanele into kulapha awungafa mfana awungafa mfana ayi ngikho price ukuhlola ukuhlola kumina fethu it's 500 bucks on ilendu njani we do it either zoom or whatsapp right and it's usually a 1 hour session where we sit down we engage nabantu bakini and after we engage nabantu bakini I give you time to ask as many questions as you can because we have to talk about the how and ugogoda kwakho we can't say uyahlola bese ungazi ukuthi ke what's happening umbhedo loyo we have to engage with that chief right dobela mkhulu hle yes dobeleni mulikayime kulo I think you should also explain again what rituals you talking kanti what is a ritual bafethu niyangithusa ke mani ngayazi umehluko between what a ritual is and what is a ceremonious thing because that is a red flag it's a serious red flag that means nenziswa izinto ni eningazazi that tells me ukuthi nenziswa izinto eningazazi lezi inkukhu enqunywayo lapha nimpopomeni nani shuthi ngiqhuma into engayazi lezi zinto ezithelwa ngaphezulu kwemzimba yini kuthelwelani shuthi anasi how red flag serious red flag lezi imbuzi ezinqunywayo lapha emfuleni nani shiwe nani lemhlabele yenziwa lapha hey ngoba khona ulwandle oluthize nje engibone ngiya kulona mina kwenziwa umhlabelo lapha nani kwenziwa hayibo that tells me you have no clue what's happening and that is a red flag it's a serious concern kunento umsebenzi uyabikwa akuyibeke kanjalo nje umsebenzi uyabikwa isiZulu kasitolikwa what I've just said is clear straightforward msebenzi uyabikwa yayi bese kuba khona izinto eziwusiko bese kuba khona imkhuba yomndeni ayifani yonke lento rituals bese kuba khona abanye abenza lento ekuthiwa ngesilungu ama sacrifice imhlabelo sacrificial ritual fun nangu lo wa abortha ingane za abortha ingane zakhe wazibulala ndenike waqala ke wenza umsebenzi useyaqhokisa kuyayiqhamba ini that is a ritual baba nangu lo umoshile lapha ekhaya bese waqala wenza inhlambuluko after inhlambuluko bese kuthiwa enza lokho nalokho kuyabikwa konke lokho that is a ritual bese sikhuluma ngosiko usiko things that are done within isigodi within the nation sikhuluma ngani ngokulobola for example sikhulume ngomembeso sikhulume nge yini lento le umhlanga umkhosi womhlanga in lento le land ish lento umhlonyana yini you see those are ilend sikhuluma ngosiko see I hope I've made it clear for you then sikhuluma ngani a ceremonious situation, ceremonial situation, umshado, umgcaco. Ngobani kodlula kuphi esigcawini? See? Ceremonious situation, ceremonial situation where kumenywa isigodi. Some of these things khona into umsebenzi ekuba yala indlini kuphela. Kube khona enye into yani esimema abantu bomndeni kuphela. That's why eminye imindeni usafika igate likhiwe, kodwa lezi nje ade sihlaba inkomo ade sihlaba indizidla zodwa. Khona imisebenzi enjalo. Khona imisebenzi la kumele kumenywe wonke umuntu wesigodi. You see, you need to ask those things. Those are questions ekumele uyibuze emsamo yakho. Imibuzo yasemsamo wakho leyo, imibuzo yakini. Hayi mina angenwa kini. Imibuzo yasemsamo wakho. Namaste. Right. Indlambo lokho isiphothe. Yebo kunjalo kehle lapha. Thola nkulu. Yebo Nkosi kunjani?
Yawu.
EZimbabwe, ninjani? Hey. Ubuya nanani. Hello, I want to go to the water alone as you had advised, but I have no clue where to start and what to do before going. You can never go to the water without telling your ancestors. You can never do anything to your body without telling your ancestors. That is where your answer is. You can't do anything without ukutshela abantu bakho. That is where your answer is. You can't engage ngento yomzimba wakho nani. Because even nalapho kulawo manzi, if they want you there, they must tell you what to do. They must engage with you, how to engage with them. They must engage with you on what to bring and what not to bring. Because if you are really a water child, you will know this. It's very normal. If you are a water child, what I'm talking about is extremely normal. It's not even fun. Because these are engagements that happen every day. I was just speaking to a water child earlier on. They took me to this other place. Ngoba bakini nje sebe kubonisile ukuthi zishaphi ngawe. What's the hassle? Can't be a hassle. See, there's a reason why they engage with you in that level. The spiritual level. Kunomuntu, do you know ukuthi kunomuntu ozibiza ngenyanga from? Yes, God has never seen that. Yeah.
Sawona mkhulu
Josh. Yebo Nkosi njani?
Ngiyaphila kehle. Ngizivela ngiyavuka manje ngiyabona notification ukukhuluma ngama rituals kehle. Awukangisizi nomthini
kodwa. Yeah. Eh.
Ngi curious cause bekukhona into vele nami ngifisa ukuyilungisa lapha kwisimo sempilo manje kunihlangahlangene kehle nami.
Yeah. Akho kuluma le ndoda izo le ndoda izo ivuka imoya ehlisa umoya baphuza amanzi u relax siyixoxe le nto yakho ungasaba
keshe ndala
yey
manje ngiyabanga yabo siqale lapho.
I'm so happy ngale nto oyishilo. Oh yes, sorry sengiyakuphazamisa khuluma ngilalela yo. Ake ngithule ukukhuluma, it's fine. Uzothula kancane. Ake ngithule for a change. Yabo.
Ngizizela kakhulu izinto. Yabo kunokufika amakhehla angibonise.
Yeah.
Imbuzo ezimbili. Fika ugogo naye afisi inkomo eyiningi la egcekeni esenjini phakathi kunembuzi emhlophe eyodwa bese kufika abantu mkhulu kuningi.
Hey, ngiyahleka phela ngoba kuyahleka kwawo, yes. But when it's you who's going through it, it's not nice. Ngoba I understand ukuthi manje in, yabo? So, ngiyajabula ukuthi you've got a clue ukuthi what's happening. Zonke lezi zinto zibonayo, those are rituals that still have to happen. Yabo? Ama rituals that still have to happen nendlela futhi yakhona esamele yenzeke. Awu mama fona losis. And those are things that have to in kancane ungavali yeso, ungavali. Ungavali. Ngizobuyela kuwena manje gogo yeso. Ngizobuyela kuwena manje. Yes. Bengithini konje sengikhohliwe. Oh yes. So lento yakho ngiyayithanda ngoba you have a clue ukuthi kwenzakalani. Lapho gogo bakho nalamakhehla akho akhulumayo sebekutshelile sibawo bani? Ayi, ungakhuluma amagama kini wena, shwi. Ngeke
ngikhulume nalo. Ngalibona nokuthi lisimo isinjani ngaso. Kodwa la ngitshela ukuthi
nalo. Now do you see what I always preach ukuthi abantu bakini your ancestors have to introduce themselves. Ngihlale ngisho lento every day. Ukuthi abantu bakini have to introduce themselves to you. Bakutshela usibawa obani, baphuma kusiphi isigodi, what is the purpose, why beze kuwena and not ucousin wakho, and why befuna wena and not usister wakho, or ubrother wakho, or mama wakho, you see? Because there is a purpose that you need to understand, and that is the reason why manje, and yabona lento ekhuluma manje, into nje yamanje, mina ngingaya kuwena usaqala ukubona, usabona ngathi uyandiza uhlele ukukhuluma ne-dragon uhlele ukukhuluma nento eyisilwane ongasi understand nixoxe nihleka. Uyangizwa ngithini? Mina I can go to the very first time hamba uyobheka into zakho uhamba kumuntu ekutshela ukuthi wena unesiphiwo na hey yas uthi ngithule futhi yes. When it comes to ukubona hey I can see very funny uthi ngiyasihlekela nje but ukutshela lento yakho isimo sokuthini it's just bathini a procedural thing ekumele yenzeke ngendlela yabantu bakini hayi mina hayi ukuthi I'm going to wake up this morning ngithi ya asihlabi imbuzi awu mhlola hayi asenze in no the fact that ukuthi they showed you ukuthi imali uyohlanjululo uhlanjulwelo kwamanzi kanjani they also showed you ukuthi mawusuwenza umsebenzi uyophandla usiphandla uyiphandla uyofaka kwizimbuzi enjani they told you baze bakutshela ukuthi lezo zimbuzi zozibika kumuphi round kanjani baze bakukhombisa ukuthi leyo indlu izoba kanjani but into eyinkinga khona ngoba ungala bayakufuna nangala bayakufuna ngoba kunento eyisikweletu ekhona ngaphezulu kwempilo yakho that is the only thing ekubambayo.
Yebo kesha cause imele into yomlando ibuya kude ngoba ubaba akacedile nje nasekhaya kodwa ngiyakubona lokho kesha ngoba manje labantu lawo baza ngokuningi bangifake ngaphansi komhlaba
baphinde ya uzogcina ukukhulumini ya lo muntu okhuluma imfihlo lalela le imfihlo yakho ke leyo leyo eyakho leyo mfihlo hayi angifuna nokuthi size sikhulume leyo ngoba bazoqamba amanga laba kusasa ba kube ngathi khona abayaziyo leyo nje imfihlo yakho keso mawuthola isikhathi usethe konje I'll tell you now abelungu have written something very similar it's going to make sense to you ibizwa ngani konje I'll tell you now when I remember the draconians konje ibizwa ngani lento yabo sengikhohliwe mawuthola isikhathi ufike useshe ngaleyo nto it's going to make sense to you ukuthi yini le oyibonile and how alright yeah Draconia angisazi ukuthi Draco or Drago one of those two right you search those things it's going to give you that information ukwazi ukubona nani guess what ithina sifesixoxela abelungu ebese abelungu bayibhala lento ngeversion yabo kanti wena ngendlela oyibone ngayo awuyibonanga ngendlela ekubhalwe ngayo emabhukwini. Yangizwa ngithini? Yeah. So kahle into yakho izowenziwa kodwa izowenziwa lapha komalume wakho, koma wakho. Izowenzeka lapho kahle ngoba kahle ama decision makers alapha kubuka ama wakho. all the decision makers. Again, you always hear me talking about umphathi womkhonto. You always hear me talking about abanikazi bomsebenzi. You've just explained all of that. It's just that you don't know. You've just explained it. It's just that you have no clue. See, so again, among Kuluman Laleli, listen when I talk about these things. when I talk about these things, because what you've just explained is exactly what I've said. Yeah, it's exactly. You've just spoken about umphathi womkhonto, hence umbone phethe ini umkhonto. Okusho ukuthi ngoba phethe umkhonto uyi decision maker like hay. Uyena no decider ukuthi kwenzakeni lokhu nalokhu. See?
Because ngingafuni nokuthi yabona ngenza into e-wrong ezokuthukuthelisa abantu abadala ngoba labantu laba nolaka. You understand? So into ngingafuni nje ukwenza nephutha. So into is full of good calls because in one is in Disney, Mambo is in Disney, Bafi and Apalanga, and Bala, the Labe, make a show with Bala and the land, but to see my case, to see that I'm going to go.
I-indeni chaza kule nto oyishoyo awutshele mina manje makufika abantu kanjalo what does that tell you logically what does that tell you bahleli ndawonye how what does that tell you it also tells you ukuthi shuthi labantu baganene abantu abangaganene bayakwazi ukuhamba bahambisana babambisana come on
Very since it's a little in September, like if Nino opens a lot of business, I'm not going to say Ashesha, no one comes his wish in Jamil, because I'm not about the bank. But no good in Gold, Bangonisi, Gambi, they say, but keep a book, only book in Ebony, the Bush of his week, Amalam. But that's a room to know you, who's my home, and that's the end. Bangonisa,
who's so chalaba to my visuals app. Ezakho lezo imvihlo lezo. Those are like to ama revelations ngesilungu. Those are things for you. Uyabona?
Ngiyakuzwa.
Ngoba futhi ngathi unenhliziyo enhle wena. Mina mangabona ukuthi oh yangijwayela lo. Hayi mina anginaso. Mina ngitshela bona lo the bafethu. Azisho. Hawu ngiyabona ukuthi unenhliziyo enhle wena. Mina anginaso leso sikhathi. Mina kufofayo. Akufe ofayo. Yeah, it is what it is. Take. Yeah. Nah, number one, nilungile. Niphile nzuba right, yes. Kodwa in advice engizokunika yona. Into ibonayo ungayi doubt. Full stop.
Hayi, khululeka mfundo
ngikura ngini. All right, number one.
Bakhona bakho yabo besibona ngathi siphambene manje. Basibona wena keshe indala ngendlela ouba ngayo siyakuzwa thina dalene siyakubona bengeke ngibe la ngibona namhlanje ngaphandle kwakho bengeke ngazi nje lutho ngoba noma ngithi ngiyaresearch eziyo kuma Facebook into engiyibona ayikho ngoba ngazi bani uzokhuluma hayi wophela ungathi unolayini yojulile phehle ndala abanye abantu bangayingabaza leyo nto leyo babona ingathi hayi uyazihubela nje noma kanta
Why do you say?
It is a bell,
I had to go see. That's why we are doing it because it's not there. That is the whole point. Yeah, bo. Yeah. Nipile keshelam nias.
Yeah. khona bangathola manje ngakubonisa ukuthi ngibonga ngongempela ke.
Hawu, akunalutho kehla lami. Kanti siyokukhanyisela nje emakhehleni kuphela sithi naye le ndoda sibike le ndaba yakho. Qhakaze ke ngoba kusuke kujolweni inhliziyo yakho. Uyayibona ke lo nto.
Hawu, sizokukhuluma la esayideni kahle.
Number. All right. Number 1 kehla lami, yes. Danko. Ta. Now do you see why we do the shows? Now do you see why we do the shows? Now do you see why we do the shows? Nazi ingane zabantu. Nazi. Never even met him, angimazi. Angimazi. Right. So once upon a time, I helped the lady, ne? Isimo sani sengane ezayiba. Wayenenkinga yokuthi make wahlalisiswa. Ne? Mayisahlala neyifungo, neyibopho and all these rubbish things ezenziwayo. Nani? So let us hear. Uye lo defona Nkosi yami, mathi ngimuzwa ukuthi uthini. Let me call her back. I haven't even spoken to her in about 3 months. Eh? So, now I'm just like you, curious.
Hello.
Yeah, what did you know, ma?
That's it, I'm just.
Ah, usi kona, man. How? Oh, umuntu kanti unje. Unele kulunge bese ayabaleka ngasasitshela ukuthi khamba kanjani.
Eh? Akho phela lokho yazi.
Ay.
No, with me not in decked work is really
yeah.
Impacting me a lot.
Okay. No,
it's
yeah.
Really impacting me a lot. And yes. I was hospitalized thinking that the hospitalization will actually put a stem and say, okay, she's ready to go to work.
How?
Mara, I get the results from that doctor, but because the doctor is black and the insurance company is white,
how?
They said they are all white people.